Igama lam ndinguvu Sumzi wakwamondi fan ndingu-chairperson we-CPF Community Policing Forum apha ezwe lethemba ya eWorcester.
Njengomhlalo we-Community Policing Forum, zeziphi ii-challenges enijongene nazo ningumphakathi?
Eyona challenge inkulu yokuqala ndingathi kungabi na-facilities zokusebenza si-CPF. Xa ndithetha ngee-facilities ndithetha njengee-office, i-access to inantsuka, ifowuni and izinto ezinjalo. But eyona nto ibalulekileyo is that i-support from u-SAPS lo wethu it's very very thin, you understand, because abantu abaninzi in order to get help funeka babe nenumber yam ndingu-chairperson we-CPF directly in order babancede, abanye abancedeki. Once umntu afowunele mna now I have uba ngaba ndiphakame nam ndiyoshawutisa e-police station in order ukuba kufumane kuncedo. So I think zezona zinto ezo ekufuneke inantsuka ezizii-problems esinazo apha kuthi ezwe lethemba.
And ezokuhlala in terms of into zemisebenzi.
Yes.
Zihamba njani?
Yes, ngenye iproblem esinayo i-crime. I-crime inyukile kakhulu apha ezwe lethemba. And izwe lethemba it's one of i-30 yenantsuka yee-clusters apha e-Western Cape ezine-crime enintsi, inyukile kakhulu ngamandla. And it even policing apha kuthi ezwe lethemba kunzima kakhulu because i-police station le yethu sinayo still iseyinantsuka but i-satellite police station. So i-resources are very very thin kwalapha kuthi police station. We only have inantsuka even one that is patrolling around, kufuneka i-attende ne-cases. So kunzima nje, it's one of the factors ezi-affectayo inantsuka. We also have i-drug problems kakhulu kwi-youth yalapha ezwe lethemba ekhulayo and nabantu abathengisa i-drugs. Every year kubakho abantu abatsha yanandastanda zasezikolweni i-drugs zingenile. So and all yonke loo nto it goes back to into eyi-one i-unemployment. Abantu bafuna itorho, abantu abafuna ukutya. So abanayo indlela okwenza uba bangenza ngayo more than uba bebhenela kwi-drugs.